kuma yana nuna mana cewa babu illa bane kaga shugaba yana sharan masallaci ba illa bane kaga shugaba yana zubawa mutanen masallaci ruwa a buta su yi alola misali wato yana musu wata hidima daga cikin hidiman bukata saboda li annahu minhum ina fata mun fahimta